Ucupucupu episode ini izoloko ushiya abantu abaningi bengajabulile ngayo ke iyajola 99 naso ke isenzo sakhe ke yena ku Ucupucupu nginibingelele ngiyamukela kuzo zonke indawo ngendawo la nibona khona le channel ngithi welcome back to Madevu Media. If it's your first time click kule channel sakwamukela icela ukuthi subscribe ungakhohlwa nokuthi uthinte ibell kuzo YouTube azokuthinta ngaso sonke isikhathi mangabe sifaka entsha ivideo yazo indaba ezihamba phambili and if you are returning subscriber sibonga kakhulu wesecela ukuthi ungakhohlwa nokuthi ngishiye uvolweni kuma comment section down below. Senzo sa Ucupucupu ke izolo kuyajola 99 sheke i-taste enganambitheki kahleke kakhulu kubathandi nababukeli ke bakheke bayoke uyajola 99. Abantu abaningi bakhala ngokuthi ke Ucupucupu uyadelela noma uyeyisa ke nangendlela akhuluma ngakhona nabantu ke akabonisi ke ukuthi abahlonipheke. Umunye kubhalile ke ku Twitter wathi something is off about this episode so far. Ucupucupu is rude to the guy seeking help. He seems disinterested in even listening to his story. Where is the iPad? Why is he using his phone and being rude to the guy to touch it? Omunye kwaphinda futhi wabhala wathi Ucupucupu thinks this vulgar and rudeness is fun. Hashtag uyajola 99. Omunye kwaphinda futhi wabhala wathi Ucupucupu is honestly rude and unnecessarily mean. Bakhala kakhulu kabantu ku Twitter bathi ke lento ke yakhe ku Ucupucupu ukuthi adelele noma khulume ke amagama ke engahlali ke kahle kubabukeli ke bayokuyajola 99 sekuthanda ukuthi kube insakavukela umchilo wesidwaba into ehlale yenzekala njalo kuma episode. Ngicela ukuthi ushike uvo lwakho kuma comment section ukuthi ngabe ke ucabanga ukuthi ababukeli ke banehaba noma ngempela ke Ucupucupu sethanda ukuthi ayeyise noma angakhulumi ke kahle ke nabantu ke abasuke befuna usizo ke kuyo ke iyajola 99. Ngicela ukuthi ushike uvo lwakho kuma comment section and if you haven't subscribed please don't forget to subscribe, give this video a thumbs up bese ke ushiya uvo lwakho kuma comment section sizohlangana khona ke sesilidingida kabanzi lolu daba. Ngithanda nonke emakhaya, welele.
What you learn to do in the long day? At this concert, you're telling me you don't want this one. We have to.